fearless generation. This is for you, my wife. Hari wa gatandatu.
Mpore.
Harukuntu umutima wanje wumva ugukunda, bikanyanka cyane maze n'imitsi ikaranda. Harukundi nama numva akajwi kanyongorera, ati Lavine yavuye kumana kandi nzima. Mbwira harya bavuzengo unsumvya imyaka, uzomparuruka, ucutera uncika, baravuze baravuga, baraheba barata, barashatse kudutanya bibabera gahata. Mutima urahantu hiteka mu mutima, uzungurutse n'amatara yakacana atazima. Ndi umwana w'Imana kandi nace kugukunda, ucutse umva nawe kuri umukazana rwayo. Nkunda ngeno tambuka, nkunda ngeno twenga, nkunda ngeno usenga cyane cyane ngeno teka, nkunda ngeno twenga, nkunda ngeno tambuka, nkunda cyane 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 ngeno usenga. Wewe urabarenze, wawe sinihenze, baraguha kaminuza wigishe gukunda. Nkunda ngeno twenga, nkunda ngeno usenga, nkunda cyane uko kuntu tigera ugira ubwoba.
Ikirezi namba ye, jewe ndabizi ko cyera, igabire nawe, ndaza agaciro kayo.
Kumana sangu tandukanye cyane cyane nabwa bwana, munda cyane ngene uriki yabandi birabamo, muri mufi naho mushika wewe utarimo. Muri munsi nzutse namashimi Imana, kumpano y'igitangazo yampaye tubana. Jya mutuze cyane kandi ntugire n'ubwoba, ndagukunda cyane kuguheba naho vyova. Bebe zo kwa mandi rede, kugukunda kukwitaho my first rede. Munda ngene utambuka, munda ngene twenga, munda ngene usenga, munda ngene uteka. Urabarenze, wawe sinihenze, baraguha kaminuza wigishe gukunda. Nkunda ngeno twenga, nkunda ngeno usenga, nkunda cyane uko kuntu tigera ugira ubwoba.
Ikirezi namba ye, jewe ndabizi ko cyera, igabire nawe, ndaza agaciro kayo.
Couple.